Manani guys, come on, Mabel and Patelia, among a pungam box of Kwenzo, Sibongile and Dlaminis, and gave you a landelio. Go Vezo, good team, Nomalanga, also Hamba, Iovagashel Sibongile, a race, a Pitamaris Beck, Sibongiluzo Malinji, Amangale, Mibono, to Nomalanga, and Vagashel, go a pair of the thing I'm Linden, which is of figure, Neze Neze. Go Pinda Vezo, good team, Induna is a visile teller. Uvuma umlayezo mayelana noDeliwe kanti le ndaba lezi zobe yilethile induna zizobe zingezinhle neze mayelana noDeliwe. Kuphinde kwavezwa ukuthi amahlathike aphelile indawo yokuqasha isekho for Nomalanga ngoba phela uzophoqa ukuthi avume zonke izono zakhe atshele wonke umndeni ukuthi wenzani ngesikhathi ethi ukhulelwe. Shuthi ke guys amagula kuzomela wageqa wonke ke asho ukuthi sonke lesi sikhathi ubekade benza iyilima ingane nje ubekade ingekho kanti nje ubekade eyifakela isiponji. Okuwesi-ke ukuthi le ndaba bekade ingaziwa uyena kuphela Nomalanga. Nomfundo ubeyazi le ndaba, uVusi ubeyazi le ndaba, ngisho nokugcina imbala. Kazi uzobakhipha yini laba abanye uma ke esenikeza ithuba lokuthi ahlambuluke emndenini wakumdlamini. Kuphinde kwaveza ukuthi uDeliwe uzobe seyaxoshwa futhi kombambo. Bese yatshela ukuthi akahambe eyothola enye indawo yokufihla ikhanda. Kanti-ke uSangweni benovelephi nabo-ke bazofuna ukuthi bezame ukuqoqa imithwalo yabo belandele unina behambe naye uDeliwe. Kazi uVuma uzoyivuma yini leyo ndaba ngoba nasekuqaleni wabavimba ukuthi behambe ngesikhathi exoshwa uDeliwe. Washo ukuthi bona abantwana kuhlezi kuyikhaya labo laphaya kombambo, umuntu okumele ahambe uDeliwe kodwa abantwana bengasala. Kuphinde kwaveza ukuthi izobambana ngehluthu phakathi kwakaphetheni noNomfundo. Ngathi-ke uNomfundo akafuni ukugive upha untombo, ufuna nje ukumlwela umntanakhe uThemba ukuthi naye athole zonke iy'mfanelo ayifanele zalaphaya kuDlamini njengabo bonke abantwana bakuDlamini. Kuphinde kwaveza ukuthi uKwenzo uzoshokheka kujama ingqondo uma bona phela usithandwa sakhe uSibongile eqabulana nenye indoda. Yacabanga ukuthi guys emva kokuthi uNomalanga emphoxa kanjeya umane waphinde emumva phela eyobheka ukuthi ngabe uSibongile kusakhona nethuba ukuthi angamnika lona. Kanti uzothi afika nje awubandla isikhala sakhe sesithathiwe phela uJabu. Yingakho-ke ezoshaqeka amane nje ukuthi akamelwe inhliziyo mebona ukuthi hayi nge noSibongile usemane nje wathola omusha ngoba phela bekade ebhizina ebambelele kuNomalanga ethi useshadile usenonkosikazi. Guys, aphela lapha kamanqampunqampu. Ningakhohlwa ukulandela amazwibela azoqala ngomsombuluko next week kuze kube lesithathu. Ningakhohlwa nokusubscribe and like and comment. Until next time, bye.